Molo wamkelekile. Kuthiwa ke masizobe nile function enikelwe ngu f ka x olingene ne square root sika 0.5x tabata 1. Ke ukwenza uba sibe kwazi ukuyizoba le nto kumele siqale sibekeni amaxabiso sibone ukuba le function le izawuvelisa amaxabiso anjani xa singenise amaxabiso aka x athile. Ngoku andithi ukwenza loo nto siqala ngokubeka le table yethu le sizokhetha amaxabiso aka x esizawangenisa sibone ke ngoku ukuba i-function yethu izawuvelisa amaphi amaxabiso. Mna ke ngoku benzothi masizameni ukukhetha amaxabiso aka x azovelisa i-integers. Ke ngoku njengoba injalo into esifuna uyenza le nxenye le yale yengcazelo ye function kumele ibe i-integer kwayona kuba noba umsusile u-1 ku-integer sisezofumana enye i-integer hayi into ene decimals efana no 0.25 okanye into enjalo. Ke ukwenza uba sibe kwazi uqiniseka ngento yoba sizofumana i-integer xa singenise u-x othile sifuna lo 0.5x abe yi-perfect square. Ke loo nto ithetha uba xa lo 0.5 ophindaphindwe kayi-x kumele xa sithathe i-square root sakhe kuvele i-integer. Ke sizoqala ngokubhala phantsi la maxabiso aka 0.5 x angasinika i-integer xa sithathe i-square root sayo. Ngoku na ke masicingeni i-perfect squares ezikhoyo. Kukho u-0, kukho no-1, kukho no u-2 akasi i-perfect square, u-3 akasi i-perfect square, u-4 andithi u-4 uyi-perfect square. Singayithatha i-square root ka-4 sifumane i-integer, singathatha ne-square root ka-9 ne-square root ka-16 singalithatha sifumane i-integer ne-square root ka-25. Ngoku na la ngamaxabiso aka 0.5x esingasebenza ngawo ukwenza uba sifumane i-integer. Ke ngoku njengokuba ngamaxabiso alungileyo aka 0.5x la ngamaphi amaxabiso aka x alungileyo. Okokuqala andithi sino-0. U-0.5x xa ilingene no-0 u-x sizowelisa la 0.5 sifumane ke u-0 ongaphezu ku-0.5 sifumane u-0. Ke andithi into esiyenzayo yinto yokuthatha eli nani esilibhale kule ndawo ngaphantsi kula 0.5x siyahluleka yi-0.5. Ke u-1 esimahluleka xa simahluleka yi-0.5 sizofumana u-2, u-4 xa simahluleka yi-0.5 okanye xa simphindaphinde kayi-2 kabini sizofumana u-8 kuba ukohlula kayi-0.5 kuyafana nokuphindaphinda kabini. U-9 yena xa simphindaphinde kabini sizofumana u-18, u-16 xa siyenze loo nto sizofumana u-32 ku-25 and 25 xa simphindaphinde kabini sizofumana u-50. Ngoku masibonini uba kuzovela ntoni xa singenise la maxabiso aka-x esisandiwabhala apha kule function. U-f ka-0 ke ngoku xa singenise u-0 kule ndawo ka-x sizofumana i-square root sika 0.5 ophindaphindwe ka-0 thabatha u-1. Andithi le ndawo le ngu-0 kuba i-square root sika-0 ngu-0. 0 thabatha u-1 kubani ngu-negative 1. Masizameni ke ngoku xa u-x elingene no-2. U-f ka-2 ulingene ne-square root sika-0.5 ophindaphindwe kayi-2 thabatha u-1. Ngoku na u-0.5 ophindaphindwe kayi-2 siyayazi into yoba ngu-1 apha njengoba simbhale apha ngaphantsi kulo 0.5x loo nto xa sithabathe u-1 ku-1 sizofumana u-0. Xa singenisa u-4 ke ngoku sibone into yoba sifumana i-square root sika-0.5 ophindaphindwe kayi-4 thabatha u-1. U-0.5 ophindaphindwe yima saphazama apha into esingenisayo apha ngu-8 amaxabiso aka-x kaloku ngala maxabiso esiwangenisayo ke sifuna u-F ka-8 apha. U-F ka-8 ke ngoku ulingene no 0.5 phinda ophinda phindwe ka-8 thabatha 1. U-0.5 ophinda phindwe ka-8 ngu-4 andithi njengoba simbhale apha ngaphantsi ku-0.5x lwandawo yakhe. I-square root sika-4 esifumanayo ke ngokuphinda phinda u-0.5 ka-8 xa sithabathe xa ngu-2 andithi xa sithabatha u-1 ku-2 sifumana u-1 o-positive. Xa singenisa lo 18 lo soba no-f ka-x olingene ne-square root sika-0.5 ophinda phindwe ka-18 thabatha u-1. U-0.5 ophinda phindwe ka-18 andithi ngu-9 apha, siyambona apha. I-square root sika-9 ngu-3. Xa sithabathe u-1 ku-3 sifumana u-2 ngqo. U-f ka-32 ngoku singenisa amaxabiso aka-x andithi u-f ka-32 ulingene ne-square root sika-0.5 ophinda phindwe ka-32. U-0.5 ophinda phindwe ka-32 ngu-16 andithi njengoba simbona apha. I-square root sika-16 ngu-4. Xa sithabathe u-1 ku-4 sifumana u-3. Okokugqibela ke ngoku xa singenise u-50 kwi-function yethu sofumana i-square root sika-0.5 ophinda phindwe ka-50. Loo nto izawusinika u-25. I-square root sika-25 ngubani? Ewe, ngu-5. Xa sithabathe u-1 ku-5 ngu-4. Ke sithathe amaxabiso aka-x kwi-domain yethu sawangenisa kwi-function yethu kwavela amaxabiso ka-f ka-x i-range. Ngoku na ke ngokulandela umthetho we-square root kunyanzelekile uba le nto engaphantsi kwi-sign kwelini phawu le-square root loo nto leyo ibe positive. Ke kunyanzelekile uba lo 0.5x abe mkhulu ngakunokanye alingane no-0 kuba loo nto yinto engekho negative mos. Ke njengokuba injalo into kunyanzelekile ke uba u-x naye abe positive ukusuka ku-0 ukunyuka kuba uba u-x abe negative besofumana into enegative ngaphantsi kwelaa phawu. Asiyifuni loo nto. Ke ngoku sikhethe amaxabiso aka-x athile apha kwenza uba sifumane i-integer, kuvele i-integer. So ke siwafumene amaxabiso aka-x, siwafumene amaxabiso aka-f ka-x avelileyo ukufaka kwethu kwala maxabiso aka-x. Ke ngoku yonke into efunekayo ukwenza uba sibekwazi ukuzoba le function yethu sinayo. Ke masizobe, masiqaleni kuloo ndima. Nantsi i-y axis yethu lo mgca lo omenqo u-f ka-x wethu u-y. I-y axis kulapha khona sizobeka amaxabiso ethu aka-f ka-x avelayo. I-x axis ngulo mgca lo olele ngecala ucosileyo apha. Apha siyayibona intoba sisanubeka amaxabiso ethu aka-x ukusuka ku-10 uyofika ku-50. Apha sino-1, kwi-y axis yethu sino-1, sino-2, sino-3, no-4. Kuba siyayibona intoba amaxabiso aka-f ka-x wethu awanyuki, awadluli ku-4. Ke ngoku xa u-x elingene no-0, siyayibona intoba u-y ngu-negative 1. Ke xa u-x engu-0, u-y ngu-negative 1. Ke ngoku ilungu lethu siza kulibeka apha ngqo. Sizothi sibeke umxhaphazwana apha ngu-0, -1 ke lo. Xa u-x engu-2 siyayibona into yoba kuvela u-0. Xa singenise u-2 kule ndawo ka-x nanku inoba ulapha u-2 kwi-x axis yethu futhi u-y u-f ka-x ngu-0. Ke lo elinye ilungu lizawuhlala ngqo kuloo mgca lo wethu oxwesileyo i-x axis. Xa singenise u-8, xa u-x engu-8 siyayibona into yoba kuvela u-1 ke inoba u-8 ulapha futhi u-1 lo ohambisana nalo 8 ulapha ke adibana kule ndawo lamaxabiso ke ku-8 1 lo xa singenise u-18 xa u-x engu-18 u-f ka-x ngu-2 inoba u-18 ulapha u-y ixabiso elivelayo ngu-2 ke ilungu lethu siza kulini sawulibeka apha u-18 2 ke lilungu lethu xa u-x engu-32 u-f ka-32 xa singenise u-32 sayibona into yoba kuvela u-3 nangu-32 nangu-3 ohambisana naye u-32 3 ke lowo elokugqibela ke ngonke ilungu sizolufumana ngokubeka u-54 xa singeni xa u-x engu-50 u-y ngu-4 ke siyenza ngolu hlobo le nto sizokrwela umgca usuka ku-50 onyukayo de siyofika kule ndawo ka-4 nali ke ilungu lethu elokugqibela u-54 ke masiwadibanise amalungu sizawubona into yoba sizofumana umgca ogotyiweyo kancinci awungqalanga ugotywe nje kancinci masikhumbuleni ke into yokuba kunyanzelekile ukuba onke amaxabiso ka-x abe positive yi-domain ke leyo ke njengokuba injalo into noba sikhethe eliphi ixabiso lika-x sizoyibona into yoba ikhona indawo kwigraf kwisazobe sethu esihambisanayo nelo xabiso